Forest TV na phone. I will be able to Forest TV.
Y
de
mí en la Nigeria. Y de mí en la South Africa. A un Mozambique. A un Zimbabue. Ma un Lesotho. Ma Swaziland. A Trondi Forest TV. Haga bia bongi chano yoko di ubu mwongo. Mama puo bro pliche. Ezo mwongwe. La 5th of January on a border of Nigeria. When you make a man sent us here, I'm going to get a man, but I said, now move it. Our 5th of January is where all the Gambo go are. As of a way, that will be the people. I can call the Tantic and I need to show you. Time up your soul, and I as of a way.
Thank you. Oh, no manja.
Not here. No, look, I'm sorry.
Union, South African branch. I just heard that they can make great masters. Oga wolo na ma e bo no happen no bo no be be ka ti no dara ni ai ji ba ande ko ra ko ni ji le ke le de le che bo to be your friends oga wolo na ma ai de ke le de go be friends oga wolo na ma ai ko wa ho tu tu na ba le a o no ro ni o so fe na aro ano ma ri a o wa ha do gba chi mo le ki chi ma na ano ma chi ka ta yo bo no so ko mo bo no ji ka ta o pa ko no ge ja la o ko ja ga bo no Ebunu la nada solo ya no era en abalea. Entendió chaga he beba saga. Bob roge bebele ya won bonye ruru. Ife iwe ya. Na hande gba kwori ji si na de we ko onu. Ade ko pe lo lo pa na. Emi ge ri na mai ga no na abalea aga ha ko be. Ai mo ri ni mwe mai. Ona bana de ba no ni na ga. Cha no ko ko na ha no na sai ko ra po so ye do mai de mai ge me briefly. Not be on some of the men like a bit of friends, so that they are all the whole people that are nice to know. They will know that I'm not sure. I'm not a labor lunch. I will be here now. I'm not sure. The mother of my name is George. And when we are not a labor, we will be my own wife or we are a labor. We will be able to pay a labor. I never let you know where we check him up like Jesus. I'm not like a tattoo to Tatan to Tatan Bishop. Jesus. And they will look back at them. But when one night woke up, the tower of Koche, Chile, the Melebre, my mother, the Roca, I want to one day to go to the age of one more. I need you to go to the bridge, you know, but I didn't know that. I want to know an association of village. But with your friends and our nature, when I try it back, we don't go to the village. My cousin, she was, and you come on the back of it. Yeah. So I wish you one night, I need you more, no, I need you, but I need you to have a good time. People, men are legal. I didn't pay our condolence register. I don't know who I need that. Our boss, I would have learned that people suffer better than when I party, they don't have to give up on that. I didn't pay our condolence register. I didn't know what I need you. If I didn't, so nothing is too small for Evo Airport. And when you are with the you get your support and you have a year. You have a year, we will appreciate it. And I don't believe you can have a year, we will have a year. She will have a year, we will have a year, from watching, from watching. God bless you, let everyone know I can have a year. She will have a year, we will have a year. And then we will have a register officially open. And when you are with the year, you will have a year. You will have a year, I get your year, one night, okay. I can. Oh, one night, okay. Oh, believe me. I know trouble all day. Love and madam, when I leave, I can't like I lose it. Yeah, you can wait and I'm done. And people in the lake, and when my uncle and I leave, I go in the kitchen, I get my time. We should not even see Sky Weekend, we were Nano, but now they are done. I have a man I work or coaching. No more, people can do the time no more. Yeah, but they are who do. Papa, you go in another area. I will go there, and when you have a light, I will again. I'm a sudo, when I want to learn. They will. People, I want to learn. South African branch. I'm a Zulu. No, don't go down. We get that machine Zulu. We're like in that kind of job. Now Jesus Christ, give me my life. Amen.
What are you doing? I'm doing. I'm doing. I'm doing.
I'm sorry.
You go pass.
I go watch it. Thank you. Igbo.
I'm not gonna
Thank you. Thank you. Thank you. ọkọchị abụmonye okeremejuru kindred nọ n'ime ọkwụ village na nkwere local government Imo State. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa wụ ịkwanyere nne m bụ Dorati Chima Kpam ọkọchị, dịka ụmụ ya ndị nke nọ na ofesi South Africa, nke nwanne m nwoke bụ Peter ọkọchị mefu ụbụrụ akụ kwadoro n'ụbọchị taa iti ụmụnne anyị ndị nkwere aborigin na ndị otu nke nwanne m nwoke bụ ọkọchị nọ n'ime ndị Coden Friends and ndị otu ya dị iche iche dị nke na-agbakọta n'ụbọchị taa ebe ị nọnyere anyị iwere kwanyere nne m nke ikpeazụ n'ụbọchị taa. Na mbụ, ama akasi onwe m obi n'ihi na ọwụ ihe nwute nyere m na otu ọnwa gara aga enwe m ike ịnụ ahụ olu nne m dịka nsha n'ụgbọ ule oge niile na afọ. Ama akasi onwe m obi na-akasi nwanne m nwoke bụ Peter ọkọchị omefu ụbụrụ akụ na-akasikwa ya obi, na-akasi nwanne m nwoke bụ Chidebere Ngozi ọkọchị na-akasi obi, na-akasi nwanne m nwanyị bụ Chinasia Imakleta ọkọchị, na nwanne m nwanyị bụ Obianuchu obi, na ụmụnne m dị ọdọ, na ụmụ ụmụ nne m nwere, na ụmụ 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 na eze great mma m nwere grand children nwekwe grand great children. So a niile ka nna kasị obi na anyị ma na ọnwụ bụ ihe n'ọrụ nwoke na ọrụ onye ọbụla. Death is inevitable, it's for everybody. We are all just a human being, we cannot ask God why.
Christopher si Ngozi ọkọchị onye anwụkwa n'ụbọchị nke taa a na-emewe kipi n'ebo 16th October 2018 my mother Chima Dorati ọkọchị ọma nkọ omenala na omena ịghọtala ọ na-awụ mgbe ụfọdụ asị na Chukwu wetara Chukwu Ewerugo n'okwu nkasi obi anyị nwekwa n'otu aka o si wetara, mana ihe mere ọ na-adị mma ka akarụ akarụ ihe m na-agwakwa na ụmụnne m ndụke nọ n'ụlọ ma ndụke nọ na South Africa ebe a bụ ha were ndidi ma mụnwa ma onye ihe onye maka na ihe nwute nyere anyị nwa na ịra atụwaghị anya ihe ụ ka arasa ọnwụ mberede atụwaghị anya anyị bụ a na-eme expect 20 or 15 years coming mana ochi ọtagosisi wee mee ihe na dat sa na akasi onye ọbụla obi ma ndị ukwu ma ndụ nta ma ndụ nwoke ma ndụ nwaanyị n'ihi na ọwụ nna m ka ọ mụrụ nwee ndị ọ mụrụ anyị siri nne ọ dịghị izi nwaanyị a gbara mbọ ọ tara ayịrị nwaanyị mụrụ ụmụ iri na otu ọ mụrụ nwoke mụọ nwaanyị ha niile ka gbara ndụ ọ ihe nnukwute inye Chineke ekele na ha niile rụ ndụ n'elie ịghọtala ọ dịghị izi mmadụ ịmụ ụmụ iri na otu ha nụkwarụ ndụ n'elie nụkwa onye ọgbalịrị ịghọtala ọgbalịrị ha ụlọ onwe ha ga-eto anyị too ya ọgbalịrị.
Eze dị n'obi 1 Ishiagu Ogun State. Ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa wụ na nwanne m nwoke awụrụzi ọyị a na-emewe kipini mme ya today na anyị nwasịkwa ka bịa nyere ya n'ụbọchị nke taa nakwana mmadụ ka e ji aga mụrụ onwe m sikwa nkọ mmụọ the way from Dublin, where they are joining the bench. It can be an air no watching Kinta.
I want to go back to Nigeria.
My mother.